Yeah, that was mean. Did you see it when I smashed it? Yeah, that was mean, mate.
Ka pai ho ma, ko tahi ana ki te miniti e toi ana, me piro tātou. Engari, waiho te tarai, hone. Oh, ai, ai. Mau te pōro e tīpako i te kakari. Whiua ki a tāne, ka tahi, ka whete ia, ka whana, ka piro.
Pai tēnā.
Ah, ka wini tātou. Ka pai.
Oh, come on, ka pia tēnei. Ka tīpako e, ah, māko anō e o ma. Ko tai atu ki te raina e ho, kino kēne.
Spui.
Kau kau e hoa, kia u ki te kaupapa. Whiua ki aia, ah, ka piro katoa tātou. Ka pai?
Ye, ka pai kapini.
Oh, whatever.
Ka pai?
Ka pai.
Tū, ai, ana, nā reira, tūturu whakamaua kia teina.
Teina!
Haumie, huie!
Amene. Era bei, kau e pēnā.